put a rent, mouth a rent. That's we want a heart like a treasure. Croneza. Nkwagala chofo na banga mukwano nkuwana bulya kukwata ko mulinjo la kulwana kola tuveo tetuleta mitawana. You're tempting to touch, manya chemuzo teka kurash. Mfehi na muto tafuna ka crash. If possible to kende katas, chabu kumade yanga gilasi. Ah, wani na miria. You should know, she one of a kind guy. Hey, yo choba, umbela kulindirira, umbela kulindirira. Ah, baby, Zambia, Zambia go, Zambia, Zambia go. Onanagiza you turn me on. Whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Tosu seno ne fulira Gatoshi manya umuti managa bulangamba. You gonna be there for me. Kuno kuwadi kala inizi mulira Webala ove na vaipu yongeza. Na yeto menye umuti mba. Kuno kuwadi kala inizi mulira Webala ove na vaipu yongeza.
Onanagiza you turn me on. Whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,
girl, you are no cool girl. Baby, your name is Satula. All you are, girl, no low. Touch it, gang all in the set. Pawn it now, up a seat. Do we need your lost it? Nanga, but I can't no pit. Yal, do for fula. The sasula. Jago sasula. I'm on your way to la.
Oh, Nana, get back here. You turn me on. Whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,